Hallelujah. Moto Kristo cyo biganza byawe aho wicaye mu ntebe yawe. Wibuke ko hari, wibuke ko akora, wibutse ko ari hafi yawe. Kurusha uko ikibazo cyose kikwegereye, kurusha uko intambamyi cyangwa ama challenges ari imbere y'ubuzima bwawe. Ntibifise inkomezi kurusha presence yiwe ku buzima bwacu. Kigitondo twumvise kugira neza kwiwe, twibukije ukwera kwiwe. Kigitondo twakimuhaye, uyu munsi twamuhaye, uyu munsi twibutse kandi twatubiye kandi kumubwira ko ahambaye. Haleluya, ko agororotse, ko akomeye. Hari igihe ubyibagira, hari igihe situation zawe cyangwa circonstances z'ubuzima zibikwibagiza, hari igihe ibyo bishigwa kure. Ariko iki ni gitondo cyiza kandi cyo gusubira kandi usubira gushira mu gaciro ico kubaho kw'Imana kuri ku buzima bwacu, icyiri cyo ku buzima bwacu. Haleluya. 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 Mana turaguhaye icubaro muri kino gitondo, Mana turagushimiye kugira neza kwa. Turagushimiye Mana ijisho ryawe uhoza ku bugingo bwacu. Turagushima Mana ko turi centre d'intérêt yawe, turi inyungu zawe, turi territoire yawe. Nk'uko abantu bacungera amazu yabo, bagacungera ubutunzi bwabo, bagacungera ibihugu byabo, bagacungera imbibe zabyo, Mana. Nk'uko ibihugu byose mu isi bifise abajejwe umutekano kugira ngo bacungere imbibe, bacungere intégrité ya territoire kugira ngo ntihagire igitakarama. Niko natwe turi territoire yawe Mana, urashize ijisho kuri twebwe Mana kugira ngo ntihagire ikidukura amaboko yawe. Abo data washize mu kiganza cyawe nta kizobavana. Nagushima muri kino gitondo yuko ubuzima bwacu bufise valeur. Nagushima muri kino gitondo yuko ubuzima bwacu buvara plus que nous pouvons imaginer. Ndashima ko muri kino gitondo ubuzima bwacu ari ubw'agaciro, naho hari ibintu bidutesha agaciro canke bitumanura canke bitubwira ko atacu turi co canke bitubwira yuko turabanyuma turi inyuma. Ariko Mana ndagushima yuko Mana urahinda agashitsi kubw'ubuzima bwacu, ntacu tokora kubw'ubuzima bwacu. Iyo tugiye kwimwesha ntiduharure imishatsi iva ku mutwe wacu, ariko wowe imishatsi n'agashatsi kamakoroka kava ku mutwe wacu uragaharura, urakazi, uharura vyose Mana. Turaba agaciro Mana, turaremesherejwe Mana mu rukundo rwawe no mu kugira neza kwawe. Kuko igihe cyose Mana ujana natwebwe kugira ngo tugirire neza. Mana twese tuguhaye, Mana iri shimo ryose ryo muri kino gitondo Mana twakuzaniye byose turari kugarukaniye Mana, turavuze ngo Mana urabibereye Mana. Ntitwicuza kuguha ishimwe, ntitwicuza gutambira izina ryawe, ntitwicuza kuba twashize izina ryawe hejuru Mana. Iki nico tubereyeho, iki nico gikwiriye, iki nico gihambaye, iki nico c'agaciro. Icora n'ikibi cawe Mana, ubu n'ibihe bidashira. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Amen. Haleluya. Bwira umwicanyi mumpera ukuboko mwe tubirabereye ko dushira izina ryiwe hejuru. Haleluya. 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 Wamumenye ukiri muto, ndakwifurije ngo uzurinde usaza ukunda izina ryiwe. Haleluya. Amen. Kandi ukurushiriza kuja kure mu myaka, abari kurushiriza kunywana nawe, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko hari igihe ugukura k'umuntu kugaraniwemo experience y'ubuzima, kandi rimwe na rimwe experience y'ubuzima iza kukwemeza yuko ici jambo ry'Imana ryavuze kera ari icukuri. Kuko mu gukura hari igihe mu busore umuntu yumva umenga ara maîtrise situation, ariko mu gukura k'umuntu hari igihe agenda arushiriza kubona ingene Imana ari iy'ukuri kandi ijambo ryayo ari iry'ukuri. Nico gituma kenshi nakunda gutangazwa n'urukundo abantu bashaje bakunda Imana. Uyu munyakuru wacu dufise wenyine muri iki kibanza angana gutya, ndamwiyumvira ko rimwe n'umuntu ntasiba amasengesho mu gatondo, akunda Imana imvura igwa canke izuba rigira gute. Ariko rimwe bikantera kubona ko niyo ugiye mu bihugu byaguye abantu bahevye urushengero, mu bihugu bimwe bimwe vy'iburayi amashengero agaragara uyasanamo abantu bakuze, ukibaza tubekuye ko abantu bakuze aribo basigara mu nzu y'Imana, kubereka aribo badasiba, kubereka aribo naho amagara yo bamukitse afuma yandara bamutwara mu rushengero bikantera kubona yuko rimwe na rimwe ugukura k'umuntu hari ugutahura mwebwe mugifisa imyaka 30 ningahe na 40 mugifisa amafiteri na 20 kombi ntavuze 18 hoho akundazi kumese muzosaza mukundi Imana haleluya nabagwa bavyuka bagwa bavyuka muzosaza mutekana haleluya akunda kwifuriza kudatakaza byinshi muri ubwo buto bwawe kugira ngo usaze neza mbwire mu cyane turasaza neza mu izina rya Yesu Kristo haleluya amen ndashaka gutangurira message uyu munsi muri Zaburi ya 18 Zaburi ya 18 kandi nakira na bene data batandukanye bariko barakurikira message baciye kuri internet ko bariko barakurikirana aya masaha ubunyene namwe turabakiriye mu ijambo ry'Imana kandi turakiriye nabo bose baza gukurikirana message bivanye n'ama horaire yaho bari n'amasaha baza gukurikirana message ku mugoroba bari hijya no hino mu bihugu bitandukanye Imana ibahezagirane natwe kandi ibahana umugisha natwe ikindi naco nuko kuri abo bakurikirana message bari hanze batarabo muri Life Center hariho benshi bakunda gushaka gukurikirana programme zacu ariko uretse ko zisanzwe zihari kuri YouTube canke zikaba ziri kuri live stream aho mukurikirana ivyabaye bimaze amezi canke iminsi bibaye ariko kandi urashobora gutanga nimero ya telefone yawe muri inbox kuri canke indani ntuvyandike kuri page hejuru uvyandike ushire kuri Life Center Burundi uduhe izina ryawe ya nimero ukoresha muri WhatsApp kugira ngo ushobore kuzuraronka ama message canke ama louange na adoration yo kumisi ya Mungu kubw'ivyo rero kuri abo babikeneye murashobora kuduha nimero mukoresha n'izina kugira ngo babashire muri group abandi basanzwe bahora bakurikiranira ama message yose tuba twagiye twiga mu misi itandukanye canke imisi yahera Imana ikugirire neza kunyota yawe no kwishaka ryawe ryo gukurikirana ici Imana ikirashishikara kuvuga mu bantu bayo Izaburi nshaka gusoma rero ni Zaburi Dawidi yanditse yayihaye umukuru w'abaririmbyi kugira ngo bayiririmbe ko muri asiko Zaburi ari indirimbo zagiye ziririmbwa aho Dawidi umusavyi w'Uhoraho yabariye Uhoraho amajambo yo muri indirimbo umunsi Uhoraho yamurokoye akamukura mu maboko y'abansi biwe bose no munsi ya Sawuli Zaburi ya 18 ku murongo rero wa mbere Dawidi akavuga ngo ndakunda Uhoraho ndagukunda Uhoraho we niwe nkomezi zanje bona sifuye sana ndashaka usubiremo aka kajambo kagufi ariko gakaremereye uvuga uti ndagukunda Uhoraho subiramo n'ijwi ryawe rirenga uvuga uti ndagukunda Uhoraho we ni wowe nkomezi zanje haleluya Dawidi numuntu muri Bibiliya nkunda kuvuga ko kandi amfasha cyane kuko ndamubonamo ikintu kiri particulier cyangwa ndamubona ko ikintu cihariye mu buzima bwiwe ndamubonamo ikintu citwa gukunda Imana ariko kandi iki kintu nkabona yuko ni kimwe mu bintu numva uyu munsi shaka yuko tuganira ko abantu benshi barazi ko Imana ibakunda abantu benshi barizera urukundo rw'Imana naho rimwe na rimwe kuri bamwe bikigoye kuko umwana w'umuntu biramugora gutahura urukundo cane cane iyo afise gukosa canke afise kunanirwa kandi kuko kenshi tumenyereye ko mu buzima bwacu bwa misi yose yamusanga urukundo kenshi rwamaruherekezwa n'inyungu kanaka ariko bikagora kumva ingene wowe Imana yo gukunda ariko kandi ko turushiriza kwigishwa ijambo ry'Imana ndazi yuko igitigiri kinini c'abantu barizera urukundo rw'Imana kandi barazi ko Imana ibakunda bona sifuye sana nagomba kubona abantu bari muri kino kibanza bazi neza ko Imana ibakunda. Hallelujah. Amen. Iki ni ikintu gikomeye cyane mu rugendo rwacu kandi kidufasha uko turushiriza gusobanukirwa urukundo rw'Imana ku buzima bwacu. Ni kimwe mu bintu by'urufatiro bidutuma tugira urugendo mu gakiza kandi urugendo rwiza. Abo twari kumwe ku munsi wa Mungu wahera narigishije ndavuga ku kintu kijanye no kubaho kw'Imana canke cyo no kwita presence y'Imana. Mvuga ku kuntu ukubaho kw'Imana canke presence y'Imana ari ikintu kiryoshye tutagomba gutakaza. Ariko kandi ndashaka kuri iryo jambo kongera ko ikintu cy'urukundo, kuko rimwe na rimwe umuntu uryoherwa kuguma muri mu kubaho kwiwe, umuntu uryoherwa kugumana nawe, umuntu ukunda kugira amasaha menshi nawe, umuntu ukunda ko mugirana igihe n'umuntu ukunda. Iyo umuntu mukunda muramara amasaha rimwe mukabura n'ibyo muvuga n'ikindi gihe mugahora, ariko ukumva biraryoshe ko muri kumwe. Rero nasanze hariho ikibazo gikomeye, kuko nubwo Imana idukunda, nasanze hari ikibazo gikomeye kubijyanye n'ingene twebwe dukunda Imana. Kandi ndatahura neza muri kino gitondo nico gituma nzanyira ijambo ku buzima bwawe, yuko uburyo dukunda Imana tudakuze mu gukunda Imana, tudakura mu rukundo rw'Imana, biragoye yuko tuja kure mu by'agakiza, kuko urukundo rw'Imana tuyikunda twebwe ni kimwe mu bintu bishobora kudutuma dushobora kurengana intambamyi nyinshi kandi zidutuma dushobora guhagararana nayo. Amen. Mbwire umwicaye uti gukunda Imana. Mumbarizo tubibaza ko ukunda Imana. Naho yakwishuye ngo yes. Ngira mvuge ngo iki ni ikibazo cya mbere kigoye kwishura. Kuko gukunda Imana ni kintu ni ijambo tumenyereye kuvuga, turaririmba, turavuga Imana. Mwami ndagukunda, ndaguhimbaza. Hari ibintu dushobora gukoresha mu rurimi kandi twamenyereye gukoresha mu rurimi. Ariko uyu munsi mu kuvuga urukundo rw'Imana ngira niyatake ku kintu nita idini. 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 Idini ni system. Idini twibaza ko tuyigiramo Imana, ariko idini kenshi ntituyigiramo cyane Imana. Idini iraduha information zike ku Mana, ariko idini ritwigisha imigenzo n'imico y'iby'Imana mu kibanza kanaka canke mu idini kanaka. Kandi hari igihe ushobora kumenya iby'Imana n'ingene bikogwa n'ingene bigenda, ariko quelque part mu buzima bwawe ukaba udafise urukundo rw'Imana. Uyu munsi rero muri kino gitondo nshaka yuko twibaza kino kibazo, mbega ndakunda Imana, ndakunda Imana. Kenshi iki kibazo ntidukunda kucibaza, kuko hari ibintu bimwe bimwe twibaza yuko twaramaze kubirengana kandi twaramaze kubishikako. Mu buzima nasanze ibintu bito bito twibaza ko ari bisanzwe, ari byo bikomeye kandi ari byo bicika imfuruka. Ku buryo rero iyo tugize imyaka myinshi tutibaza ibibazo bimwe bimwe, turashobora kugira intambamyi yo kudashobora gutera imbere kuko tutibaza ibibazo. Uyu munsi rero nje mu buzima bw'umuntu wese ari muri kino kibanza kumubaza iki kibazo, wibaza ko ukunda Imana. Turashobora kuvuga ngo yes ndayikunda, ariko wibaza ko ukunda Imana ku rugezo uruhe, wiha amanota ayahe mu rugezo rwawe rwo gukunda Imana. Dawidi yaravuze ngo Mana ndagukunda. Bona sifesa. Urabona gukunda ni gukunda. Bona sifesa. Iyo ukunda ikintu cya mbere kimanifesta canke gishobora kukwereka icyo ukunda canke kizogufasha kumenya aho ugeza gukunda Imana, biranafatanye n'ingene ukunda kuvugana n'ukunda. Ni kangahe mu munsi uvugana n'Imana? Ni kangahe mu munsi wumva ko ukumbuye Imana? Ni kangahe wumva kumenga amasaha arakujyanye utagize icyimviro? Bona sipesani. Reka nsabe umupapa tumwita Ndeko ahaguruke gusa pepera ishengero, abyaguruke mu ntebe yiwe. Uyu unya numupapa twakoranye, nuze ngaha gato bakubone ndakuvuge ko gatoya. Amina. Uyu numupapa twakoranye kandi twagiranye ibihe bidasanzwe, twazungurukanye igihugu cyose cy'u Burundi, twagiye mu ntara zose. Yari yatwara umupastori wacu David Ndaruhutse yapfuye, kandi niwe papa w'urya muhungu yatorongoye muri Louange. Sivyo? uyu unya yabaye umukozi w'umwizigirwa umupapa akunda imana kandi afise ubwenge bwinshi mwicaranye gato afise ubwenge afise ibyiyumviro birimo ubwenge wumvise utubazo yibaza ucusigarura twenga kuko harimo ubwenge uramwumva mu bwenge rero imana imuhezagire kandi imana imugirire neza ko yarereye abana biwe mu nzu y'imana akabarerera mu gakiza kandi imana imuhezagire ko yashishikaye kuba umwizigirwa mu nzu y'imana imana yacu ni nziza amen imana imuhezagire barikiwe amen nariko ndavuga rero ngo mu buzima bwacu ikintu cy'urukundo kubwanje ni ikintu gikomeye kandi numva nshaka gushimikira ko muri kino gitondo kuko wa wundi ukunda uzoryoherwa ko mugumana igihe kanaka muranumva abakristo benshi bavuga ngo je ngo gusenga birangora je gusoma bibiliya birangora je kumara umwanya munini mu nsenga birangora ngenda kubwire yuko hari igihe dufise igicapo kitari cyo cy'amasengesho ariko niba ufise igicapo cyiza cy'urukundo bizokwigisha kugira igicapo cyiza cy'amasengesho kuko idini riratwigisha ingene dusenga na Yesu yaravuze ngo nimwasenga ntimumere nk'abafarisayo bavuga amajambo menshi bakavuza urwamo rwinshi kuko idini ritwereka ko gusenga ari ukuvuza induru nyinshi iyo muturavye kumbure dusenga dutambuka tuvuga amajambo menshi iyo ubiravye ukumva udashobora kugira ibyo uca wumva yuko udashobora gusenga iyo bakubwiye ngo amasengesho yawe ngo gutegereza kuko umuvuga hamukabura ibyo uvuga hama abanyedini bakakwagiriza kutazi gusenga iyo ubuze amajambo menshi uvuga wumva kuri disqualifie ku bijyanye n'amasengesho kuko hariho uburyo satana atwigisha gusenga nk'uko idini rivyigisha ariko nk'uko udashobora kunyigisha ingene mbana n'umugore wanje ngo tuganira gute tugira gute ni gutyo ukunda atawuguha formule y'ingene muganira umuntu wese muganira mukavugana uko ameze uko umeze nturinda kwigira ibintu ni kubera ko iyo tugiye gusenga amajwi yacu ahinduka tukaba turavuga ngo tukatwenga tugahwera hageze gusenga ngo reka dufate umwanya gusenga mana ukabona umuntu arameze ibintu aragise gute urabyumva kubereke kuko iryo ni dini ritwereka yuko hariho uburyo bavugisha imana kandi imana ubonye ari ico gishinga ntahe kimeze ukuntu kandi uvugisha wahinduye ijwi dutakaza lo naturel mu masengesho kandi ikintu cyose kigutera kwigira ico utari ukigira uwundi muntu kirakurambira kikakubihira kuko uri kugikora mu mugenzo no muri imitation kurusha uko kuko kiraba naturel kuko utatahuye yuko gusenga c'est une affaire y'urukundo nico gitumiye nsenga imana ntibagomba kunyigisha uko nsenga uravyumva ariko n'umukunzi wanje ndamuvugisha uko nshaka ndamuvugisha uko ndamwumva ndamuvugisha uko ndamutahura ndamuvugisha bingana n'ukuri mfise uko ntahura apana uko ukuri kwawe ufise wowe utahura wowe n'ukwiye kundikita ingene nsenga kuko jesi ufise comprehension ufise jewe papa wanje nk'uko umubyeyi afise abana b'imyaka 18 akagira n'urwana rw'imyaka 2 ibyo byana byose abivugisha en fonction ya age na comprehension bafise umubyeyi ntafise conversation imwe ku myaka itandukanye y'abana yavugisha umwana yasohotse yamaze kubaka urugo niyavugisha umwana kiri muri primaire ntabavugisha kumwe bose abatreta kuri niveau y'ugutahura kwabo nico gituma nta uniformité nta buryo bwa bose busa bushobora kuhaba budutahuza ukuntu tubana n'Imana ariko umuntu wese abana n'Imana mu rugezo rwiwe ayitahuramwo akayivugisha mu rugezo rwiwe ayitahuramwo nimba uvyumva uvuga uti amen je rero nasanze iyo umuntu adakunda Imana nasanze urufunguruzo mu gakiza no gukunda Imana nasanze ikintu kidasanzwe mu gakiza gitandukanye ibintu byose urakunda Imana iki kibazo ndakikubaza gushuka naho uza kugira bya bindi urabyumva urakunda Imana ni kibazo gito ariko ndakikubajije kurashobora kuba waje ngaha kandi udakunda Imana washobora kuyiririmbira ukayitangira amashikano kandi utayikunda. Kuko aussi longtemps ntacyo bigutwaye urashobora kubikora. Rero nasabye umunsi muri kino gitondo Imana utwongereze urukundo, wongereze abantu bawe urugezo rwawe rwo gukunda, utahuza abantu. Kuko urukundo ni ikintu kiba developer, kandi urukundo ni ikintu gikura, ni ikintu gishobora kuba travailler. Urukundo ni ikintu munafisi cha gikorera, urukundo ni ikintu gishobora gukura. Ariko urukundo kugira ngo rukure hari ivyo rukoregwa. Muzohora mwumva abafiance canke abubatse mu nyigisho tubigisha ibintu byo gukultiva canke byo kugaburira urukundo rwanyu. Hariho imyifato canke hari ibikorwa bimwe bimwe bigenda bibagarira rwa rukundo rwanyu kugira ngo nihinjiremo ubucafu, mugakuramo ubucafu hakirikare kugira ngo ruzigamwe. Urukundo ni ikintu gishobora gutituka canke kigashobora kigakura. Ni kuvuga ngo ni ubucuti ni holaso. Rero mugakiza iki kintu nami ndacibaza kandi numva umengaje kubwanje nibwo rufunguruzo rw'agakiza. Iki kibazo numva ari kibazo kiri kapitale ku buzima bw'umuntu wese ari muri kino kibanza. Ndakunda Imana. Urashobora gukunda umuntu, urashobora gukora ibintu byose bihagaze kuco witeze. Mwanyumvise? Umuhungu ashaka kuryamana n'umukobwa atakinda ashaka. Aramwereka ibimenyetso by'urukundo ariko au fond ntamukunda cyane kuko nta n'umugambi muremura mufitiye ko. Ariko uwo mukobwa bivanye n'uko angana n'uko atahura hari giye ataza guparvena kudetecta amajambo meza uyu muntu amubarira, hari giye atagira discernement kugira ngo atahure yuko vyukura urukundo rwa kweri canke ari umuntu ashaka guprofita umubiri wiwe mwiza. Uzobimenyeshwa nigihe yaguteye inda ukamuhamagara akiruka. Niho uzomenya yuko vyukuri au fond uravyumva canke agasimbira ku bandi. Niho uzotahura yuko wewe wari produit yo gukonsoma nkuko umuntu agenda mu butika akagura ifanta akayinywa akayiheza, wari kinyobwa ariko nta rukundo rwari rurimo. Rero kenshi ikintu cy'urukundo turashobora kucitiranya kandi no mu gakiza turashobora kuvyitiranya tukibaza ko dukunda Imana ariko by'ukuri tutayikunda. Nico gituma iyo usenga iyo ukijijwe ugomba kuraba ukaraba mu myaka yawe ukigenda mu gakiza mbega urukundo mfite Imana rugenda rwiyongera canke rugenda rutituka canke rugenda rugabanuka. Urukundo nkunda Imana. Je ndakunda kuvuga vraiment mu buzima bwanje mpora numva yuko umugisha wa mbere numva mfise ndumva ko Imana yampaye kuyikunda. Ndumva ko ndakunda Imana, ndumva yuko simfise umwanya tuvugana kuko nta occasion imwe tutovugana, nta mwanya n'umwe ntashobora kuransa akiyumviro nkayibwira Imana ndagukunda, uri wa grave, uri mwiza. Irokupa umunsi wanje wose, irokupa amasaha yanje yose, hagati y'ukubonana n'umuntu umwe n'uwundi ndashobora kwifatira umwanya wanje wo gusenga no kwiyumvira ku Mana. Ntandwi ihera ntafise ijambo ndiko ndiyumvira ko ndiko ndiyumvira ko. Kandi ndumva yuko gukunda Imana ni kimwe mu bintu bifasha ubuzima bw'umuntu kudatakaza umuriro w'Imana. Ndumva yuko gukunda Imana nibwo rufunguruzo rw'imigenderanire yacu n'Imana, nibwo rufunguruzo rutuma agakiza kacu karyoha. Rero gukunda Imana ni ikintu gikura, ni ikintu kigaburirwa. Ndashaka gusoma muri 1 Corinthiens chapitre 13. Ni jambo kenshi abantu bakunda kwigisha ku minsi ya mariage. Ariko kandi ni jambo rintera kwibaza ikibazo aho Paulo ariko arabwira iri shengero ry'Abakorinto ariko arabigisha ku ngabire iruta izindi ngabire. Kandi iyi sujet ndiko ndavuga ko uyu munsi niyo nshaka kubandaniriza ko muri iyi minsi y'amasengesho. Kandi numva nezerewe kumva ko imisi y'amasengesho dufise imisi itatu yo kwigira hamwe kandi bizomfasha kwinjira muri profondeur y'ibyo nshaka kuvuga uyu munsi gatoya. Siko cyo gituma ndagutumiye mu masengesho kuri uyu muri indwi tugiye gutangura guhera igihe cyose cy'isaha 11 n'inusu n'abandi baza mu gatondo mu masengesho igihe cy'isaha 12 kugera isaha 1. Paulo yaravuze avuga ku ngabire iruta izindi ngabire, avuga ngo nuko naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga canke icuma kivuzwa kigasama kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose kandi naho nogira ukwizera kose ngashobora gukuraho imisozi ariko ntagira urukundo noba ndubusa kandi naho notanga ivyanje vyose ngo ngaburire aboro kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe ariko ntagira urukundo ntaco vyomarira bona sifwe sana Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Paulo yavuze ikintu gikomeye ariko kandi gikunda gutera abantu kuzazanirwa gikunda gutera confusion abantu muriko muranyumviriza shengero y'Imana Paulo yaragerageje kwerekana yuko urukundo iyo rubuze ibyo wowe uri kurakora byose ntaco bimaze bisobanura ngo ibikorwa byacu birashobora kuba byiza ariko ubwiza bwavyo ntibubi justifia mu maso h'Imana igihe tutariko turabikoreshwa n'urukundo mwanyumvise abantu b'Imana Paulo agize comparaison ikomeye ashize ku munzani ibikorwa byiza n'urukundo acakinisha matche idasanzwe urukundo n'ibikorwa byiza aravuga ati rero ibi bikorwa byiza birashobora kugwira mu buzima bw'umuntu kandi twebwe abana b'abantu iyo tubonye ukora ibikorwa byiza turakogwa ko turagukunda turagushimira ariko Paulo yerekanye yuko naho twekwe tukwemera kubera ibikorwa byiza uri kurakora Imana irashobora gusuzuma ibikorwa byawe ikabiburamwo urukundo igacivuga ngo nibikorwa by'impfagusa nubwo abantu bagukomeye amashi kandi bagushimiye bisobanura rero ngo amanota abantu bampa arashobora kumbesha akavyitiranya nkibaza ngo kubera mu nshima muri benshi n'Imana iranshima ariko igitigiri c'abashima umuntu naho coba kinini ntigisinyifya otomatikuma yuko kwemegwa no gushimwa n'abantu ushimwa n'Imana kandi aho umutego uhagaze naha nuko iyo abantu bagushima dufise tendance dufise intege nke zo kwibaza ko n'Imana yashimye kuko tuvuga ngo ibishimwa n'abantu n'Imana irabishima ariko kandi ijambo ry'Imana rya maridusunikira kuri standard ziri eleve nico gituma kuri uyu munsi muri kino gitondo ngomba kukubaza urakunda Imana urakunda Imana muyandi majambo ikigutera gukora ibikorwa byiza n'urukundo ukunda Imana nyishura muntu w'Imana yes or no Sibyo benshi banyishuye yes ariko twavance Paulo yavuze ikintu gikomeye reka ngende etape par etape naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo noba ncitse nk'umuringa uvuga canke ivu icuma kivuzwa kigasama mumpiano gatoye uravyumva mumpe gatoye ndabona ko ngaha yakije muyinyakirize kuri podium urabona kameme tushe murayumva uravyumva ndashobora kuvuza nkavuza melody ye exista ariko iyo bavuze ngo icuma gusama ni ikintu kivuga kidafise ico ata melody atana ico kiriko kirakonswiza atana note kiriko kirarespecta gipfa gusama kibomboranya gikubita ngo umuntu avuga indimi nyinshi mugaragaze kwimvira abantu b'Imana urashobora kumara isaha uri kurambona ndiko ndakanga ramala katelebo sheteleke ishiteleko shila kamanuka shendeleke cyane wakaba wicaye hajya ibyo byose uyu ntabyo horugira ariko kuko batana ni muhoro ubigira wandaba ukavuga ati mana mpa gukunda imana nkujya muntu uti nande ndashaka umunsi umwe aho nzokunda imana nkakura nkashika hano nkakunda imana nanje nkakura nkagira ahantu nanje ndayikunda nkujya muntu yo arakunda imana muranumva abantu bavuga ngo arakunda imana abayo arakunda imana ni giki kikwemeza kwa kunda imana turacafise ikibazo cyo kuronderera turakangwa n'ibimenyetso byo hanze tukabihera ko amanota tukabigirira ko diagnostic ya réalité spirituelle ariko kandi hari gihe ibimenyetso byo hanze bifise ishusho y'ivyimuhemu no gukunda imana ariko bikagarukira hanze ariko ntibisobanure neza intention icifuzo c'indani c'umutima w'umuntu kimutera aguruka ugasanga turihenda cyane kuko umuntu arashobora kugira ivyo muri watarukundo rw'Imana ruhari ariko agomba kubemeza ko ari umunyamwuka hari abantu benshi bafise ikibazo kandi niyo danger y'abantu bari spirituelle abantu bari mu mpwemu baba bafise amahirwe yo kuba baramenyanye n'Imana by'ukuri kandi bayikunda ariko iminsi yose danger y'abantu bari mu mpwemu nuko bama bafise akandi kadayimoni kabatera twita mu giswahili kiburi ubwibone ku buryo yiyaranja abantu bose bakamenya ko ari uw'impwemu kandi rimwe na rimwe simvuze ko utari uw'impwemu ariko icyo cifuzo ufise cuko abantu bamenya yuko uri uw'impwemu kiri danger kuko uw'impwemu ntakenera kubimanifesta ariko akenera kubibaho kuko nta muntu n'umwe ariko arahaha po nta muntu n'umwe akeneye kwimpresiona ariko nimba sunikwa n'urukundo akunda imana rimwe na rimwe ntakeneye nuko mumenya ibihe byiwe n'imana naho novuga indimi zose z'abamarayika n'iz'abantu nkavuga ikiyesipanyole nka traduisa nkatanga parole de connaissance muke ibi byose nkabikora ibi ni ibikorwa Pawulo yerekana bidasanzwe byerekana umuntu by'ukuri yashitse ahantu ariko Pawulo akavuga ngo ibyo byose urashobora kubikora ariko ukaba udakunda Imana iyi chapitre rero jeho ntihera kuzazanirwa navuga none gamana hari umuntu none yose yokora ibi bintu byose uravyumva aramanuka aravuga ikindi kintu ngaha aravuga ngo oba cheese ku murongo wa kabiri naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose naho nogira ingabire zo kuvugishwa n'Imana nkagira ubwenge bwose abantu bakavuga ati by'ukuri uyu muntu afise ubwenge bw'Imana by'ukuri ingabire y'uyu muntu iri authentique yambariye ibintu kandi ni vy'Imana imaze iminsi mbariye iyo ngabire akaba arayifise nubwo yoba afise gutahura amabanga yose y'impwemu kuko Imana iraduha kumenya amabanga y'impwemu ibinyegejwe abandi batazi kabidushirira habona ariko nubwo woba ufise iyo kind of revelations kwa ufise ubwo rugezo rwo guhishurirwa rungana gucyo ariko Imana niyaza kugusuzuma igasanga muri wowe nta rukundo ufise naho izo ngabire uzikoresha abantu bakazibona kandi zikabafasha byose bizoba impfa gusa kuko naho ingabire zikarakteriza cyane zerekana icyo uri kurakora n'icyo ari abantu ariko ingabire ntizitubwira kufise urukundo aramanuka rero aravuga akandi gakomeye kahora kancanganya cyane aravuga ngo kandi naho nogira ukwizera kwose ugafata ibisagara ukavuga ibintu bizoba ukavuga ibintu bikomeye ugafeza rêve abantu kuko ari abantu bafeza rêve abantu urabyumva ukavuga ibintu bihambaye ariko kandi ushobora kuba ufise uko kwizera kose ariko udafise urukundo urabyumva akanyuma muri iyi verse rero ngo ugashobora gukuraho imisozi akanyuma ariko ntagire urukundo noba ndubusa kandi naho notanga ibyanje byose nibande muhora mwumva abantu bavuga yuko umuntu kubera agirira neza abantu ari umwana mwiza nibande bamaze kubyumva cyo ni umwana mwiza cyane arafasha aragirira neza abantu siko muhora mwumva abantu bima mu miryango murabizi kwa ngo ugenge uvima ngo ni umuntu ngo uje arafasha ngo arakunda abantu yo ngo arakunda abantu jewe naho hanibaza nigamana ni gute umuntu yogirira neza agafasha boro akabaha ibyiwe byose hama we arafe ukavuga ngo agatanga ibyiwe byose atagira urukundo ni gute umuntu yotanga ibyiwe byose akaba adafise urukundo sizo gabantu bima sivyo uko twega abantu tuvujija tuvuga yuko umuntu agira neza afise urukundo ariko ijambo ry'Imana rishaka kutubwira yuko urashobora kugirira neza abantu ariko impamvu yo kugira neza akaba atari urukundo ariko ukagira neza kubera uraryoherwa igihe cyose bakubwiye kuri wa grave hari abantu baza kugusaba duhora tubabona akaza kugusaba akava ngo vema ngo je ngo simfumbwe ingorane zanje ngo ariko we nuko nakubonye we ntumeze nk'abandi we narabonye vrema Imana yaguhaye umutima wa sensibilité wowe agaca atanga kuguha amazina y'abantu ngo urazi ko nagiye kwa naka ndamusaba gusa 100,000 urabyumva ngo waje umwana ngira gute nanoke gute ariko wewe yamara gukubita ruwanje na adoration nawe wewe wa urabona ingene tungana tukabyubuka byimba akabanza akakwensitara yaheza amaze gukwensitara nawe ugatafata none wewe ufite probleme yangahe sambare oyakira kubera iki kuko yaguhimbaje then ntukeneye kumudeseva aho gukeneye ko niyaja no kurabundi wa gatatu avuga ngo Mariko ni gitangaza uravyumva hari igihe twakuze mu buzima bwacu uko tumeze bidutera kugira ibintu bimwe bimwe ariko bisunditswe n'ibikomere hari abantu bakunda kwemegwa n'abantu hari abantu bakunda gukundwa n'abantu bose bene uyo muntu yakunda gukundwa n'abantu no kuvugwa neza n'abantu azokwamagura temoignage yiyo azokwamatanga makado kugira ngo abantu bagaruke bamuvuge neza ukabona yuzuye ibikorwa byiza ukabona afise urukundo ariko Imana iri kiramurabiri mu ijuru ikavuga ngo mwana wanje wowe nta rukundo ufise ahubwo wowe urakeneye gukira kuko uri kuragura intahe yawe ugerageza gukora ibintu byinshi kugira ngo wiyemeze abantu bakwaccepte kandi bakuvuge ko neza igihe twe turiko turakuvuga neza ntitukuhanda service kuko nibigukiza ahubwo bikwafonsa muri maladi hamukabandanya gutanga utarongowe na mpwemu utarongowe n'urukundo ariko ugashishikara gutanga kugira ngo uri kibanza cawe mu bantu bene uyo muntu ikintu biza guhera iyi Imana igombye kumukiza abo wagiriye neza bakugirira ikibi kugira ngo Imana ikwigishe kandi gutahuze yuko ntukeneye kugura ntukeneye kwiyemeza abantu ukumva umuntu akaravuga ngo je nazigire nabafashije agatangura liste yiwe nije narishe minerivare yiwe nije nagize gute iyo utanguye kutubwira ibyo wamukoreye nuko atarukundo bigeze ubikorana ahubwo wari ufise atante yuko azogucikira umu esclave mu kumugirira neza utangaye nuko yakuvuze nabi canke yakuvuye ko kuko wibaza yuko udufaranga twawe twamuguze nimureke gukora iciza kugira ngo eje abantu bazokibasubize ahubwo kora iciza kuko mwahamagariwe kandi mwavutse ngo mugire neza mutiteze aho tuwica abantu baza kuzana kuko abantu rimwe barashima ikindi gihe ntibashima na Yesu yarakirije abantu azi yuko hari ugaruka gushima n'abandi cenda batagaruka ariko nticamubujije kuba Yesu nticamubujije kudupfira ku musaraba kuko ico yakoze atari kubera ico yari yiteze necessaire ariko ico yakoze yagikoze kuko akamere kiwe arako kugira neza bene uyo muntu ntakogwa n'isoni kuko n'igihe abantu batagarutse ngo bashime muri we arondera impera iva ku mana icakora gikorera imana abantu no gushimwa n'abantu biri secondaire nico gituma dufise abantu benshi bahora bagira neza babihagaritse ariko uwo kubaza kuko iwa bihagaritse nuko warahemukiwe mu byo wari witeze bizova mu kugira neza kwawe rero sinzo usubira kurabira urukundo rwawe mu kugira neza kwawe ahubwo ngomba kuraba intention ufise mu bikorwa byiza uri kurakora kuko ibikorwa bidakwiye kugira ngo bidutahuze degree y'urukundo ahubwo kandi rimwe na rimwe birafosa piste yacu tukakwibaza kutari harabandi bantu nasanze baba specialist aha yamanutse aravuga ngo aravuga ikindi kintu naco n'igikomeye ngo kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe ariko ntagira urukundo ntaco byomarira umuntu agatango bakamuturira ngo abamimi banirunguze uravyumva mu yandi majambo naho utanga umubiri wawe ariko atarukundo uko gutanga kwawe ntaco kumaze iri jambo riratwereka yuko hari umuntu ashobora kudepansa energie yiwe mu bantu canke mu kintu kanaka ariko iyo tubonye ukuntu wivunagura ukuntu warushe Marita yararusha ararurira Yesu arateka arakaranga agakontrola amasafuri atanu ariko arahira icyarimwe araza arabwira Yesu ati Yesu ntubura ko ndushe mwene wacu aguma yicaye imbere yawe nk'ibono yumviriza ataza kumfasha je niko ndakugaburira ntubona ko ndushe Yesu aramuraba aradiserna ati muri action zawe zinyereka kuri umukozi uri umunyabikorwa point ariko ibyo uri kurankorera nibinyereka kunkunda ahubwo mwene wanyu Maria yahisemo umugabane atazokwakwa kuko yahisemo kwicara ku birenge byanje no kumviriza ikiva kuri jewe ndavye Maria ukuntu anjyoherewe ajyoherewe presence yanje ukuntu Maria ajyoherewe ikiganiro cacu ndamuraba Maria nkabona arahiriwe ariko nkabona wowe uri kuratigita ku bwanje ukuna tupo wakati wako uko gutigita ni kunya impressiona ahubwo nawe warukwiye guhagarika kuntekera kuko ndahaciye umwanya muto warukwiye kumaximiza kuza muri presence sayanje kuko abankunda bavara plus que abankorera nico gituma twega abana babantu dufise ikibazo gikomeye kuko turaha importance les actions kurusha uko duha importance umutima kuko ibanga ry'umutima ntirirahabona ariko ibikorwa birahabona rero abantu tuzobaha amazina n'amatitre en fonction y'ibiboneka ariko bizotunanira kuba kalifia en fonction y'ibitaboneka bibera mu mutima kuko iryo nibanga rero iyo tumaze igihe rero muri community ya life center cyangwa muri community y'ishengero kanaka cyangwa ahantu mu muryango baguha amanota bakwita uwahatari ayo manota baguha araguhenda ukibaza ariko n'imana ikuryoherewe ariko birashoboka yuko urukundo rwawe ku mana ni ruke cyane yesu ashimwe reka ndabwira ikintu kimwe abantu b'Imana hariho abantu mu buzima bari discipline hariho abantu usanga muri mwebwe ngaha kera mwarabaye abaskuti beza nibande babaye mu baskuti bari ngaha abigeze kuba baskuti byumva hariho abantu usanga barabaye abaskuti beza kandi abantu babaye muri izo movement zaraba discipline nibande bari ngaha babaye abapioni urabizi ngira ndababwira iki kintu hari igihe usanga mu buzima hari ibintu twabayemo bigaca bitugira abasitwanye beza usanga mu baskuti barigisha abantu ibintu byiza mu bapyonya barigisha abantu ibintu byiza byo gukunda igihugu n'ibindi ari epoke n'ibiki uravyumva umwana yaba yambaye ijyakaki na kajya kanuza ka ruje yabari uwahatari uravyumva je ndibuka yuko eba n'igihe twaja gusa kudefira le premier juillet uravyumva twara defira le premier mai muri ecole primaire uravyumva ndibuka umunsi umwe kweri nshitsi imbere ya tribune kuko urana kera aba president ntitwababona si uravyumva twekera tukiri bato twarirukanka bagazarenganye tukirukanka kumuraba juste imiduga irengana ugasanga bamwe batazi kwiruka batari abatrete basigaye inyuma bagasigara bararira kuko imodoka zarenganye batamubonye rero ndibuka umunsi umwe mfise agafierte ndi muri mutugeze muri tribune kuri stade ngaha kuri FFB nibeka ni FFB ngaha oyo uravyumva tugeze batubwiye ngo dushitse imbere y'uca tugira gutya twara abana bo muri primaire twambaye kaki ivumbi rya dukubise stade irimo akavumbi kenshi ndibuka shitse imbere ya tribune nka muraba nabona umenga rikabona jewe gusa muri aba bantu bose kwacukubita ukuguru kaca turavyumva urabona so hari ibintu usanga twarabayemo muri tukiri bato byatugize abantu bari discipline je mfise kahise ka sport kandi nimba ari ikintu ciza muze mushira abana banyu mu migwi mubashire muri sport ko sport ni ikintu cigisha abantu kirafise ibintu bizana mu buzima bwacu birazana discipline kuko usanga wiga gukina n'abandi uriga gutanga ipasi uriga kuja muri collective kandi ikindi kintu ciza sport idufasha sport iratwigisha gutsindwa kuko abantu benshi bakura batazi gutsindwa kuko bamye bahayisisa mu mashuri hama yagira ka esheke kabi mu buzima agahenuka gaherayo kuko atigishijwe gutsindwa ariko sport irakwigisha gucelebra victoire kandi kakwigisha no kurira ukiri muto kamenya ko ushobora kuneshwa rero hari ibintu muranda mu buzima bwanje muri discipline kanaka nkabona yuko hariho ibintu byinshi mu buzima bya discipline bikangira umuntu akora ibintu akabikora uravyumva mu buryo bwiza kuko tuba twarabaye discipline ariko rero iyo discipline ubu ufise mu buzima hari gihe kugira umukristo rero mu discipline kuko usanzwe uri discipline ugasanga rero abakristo nka muri mwebwe ntibibaho mu buzima gusiba dimanche ugasanga imisi yose kwa mugore agenda niyarongo yakabwira umugore ati twe ntidusiba ugasanga umukobwa mwagize mariage ahora yisibira rimwe na rimwe amaze kuba umugore wawe itegeko rikaza mu nzu nta gusiba ngaha turafise abakristo benshi bari discipline badasiba na rimwe turafise n'abandi baza in follow moi turafise n'abandi baza bahakumbuye in fare quatre mois uravyumva turafise n'abandi baza bamerewe nabi uravyumva rero turafise n'abandi baza bakubise 3 points giceri cinje yakacaza abo bose turabafise abo rero benshi mpereje ko nabahinde discipline ariko turafise n'abandi bari discipline ariko reka mvuge ko bari discipline baratwenduza rimwe na rimwe muri erreur kuko discipline yabi dutera kwibaza ko bakunda imana aho gasanga surukundo rw'Imana ni juste ko bari discipline bari applique ubabwiye ngo barakora iki bakagikora aya masaha bagikora uko niko bameze hari abantu bafise amahigo yo kuba discipline rero uravye uko ibintu byose ubikora ukabikora uko babivuze kandi uko bikora kuri ya masaha nyene ugahakwa kumva yuko uhagaze neza mu mana aho gacusanga kuba discipline ntibisinyifya kukunda imana urashobora kuba uri discipline n'indirimbo kazigira gute hari abantu bavuze politesa akubwiye ati muzohore muhezi gikorane hakiri kare mumfashe nze guheza nanje midi muzo kuko hari abantu bari discipline badashobora gutaha ibintu bidaheze hari abantu barezwe neza hari n'abandi sinda bashire kwa qualificatif uravyumva e nabo bantu rero aravuga ati jewe vima hajya ahantu harangura ko baheza batevye kuko je sinsohoka ibintu bidaheze rero bipfuye kubera ingene yatojwe indero ntashobora gusohoka ibintu bidaheze wowe ukibaza ngo akunda imana ariko ntakunda imana ari discipline afise urutonde afise indero arafise ukuntu ibintu bigenda kandi iyo bitagenze uko avyumva ntibiza kuba murongoza hagaze ngaho imbere akavuga impaguruke dusenga gacabwire wo bicaranye hagurukaye wowe numva ko wagiye imbere wavuze ngo duhaguruke eh kuko hari abantu bumvira hari abantu barezwe hari abantu bafise urutonde rero be nabo bantu rimwe na rimwe naba usanga ari sans faute kuko aho bakora babavuga neza muri eglise babavuga neza muri famille hagize komite yo gutegura kuganduka ashika ku isaha hageze gukotiza nimba barundi bari kuri standard yo gukotiza 2200 ntaja munsi ya 200 ntaja no hejuru yavyo araza gutanga nabantu worera kuko atana rimwe bamubwira yuko yakoze ibintu bitabaho no mu mana niya yiravye arayiraba mu maso akavuga ati manuraze ko atacufise ungaya nayo n'ubwo yakavuga ati vremo uravyumva eh bavuze ngo tuduze amaboko akayaduze naho yo bagwaya amavi bavuze ngo dupfukame agapfuka makamujya kuko yarikishijwe urutonde ariko be nivyo bikogwa byose ku muntu akuraba avuga ngo shaka kunda imana yubaha ivyimana yo uravyo aciye bugufi mu vyimana ariko imana irashobora kuvuga ngo naho wo turira umubiri naho bo guturira bagaheza naho wo kwikomeretsa nk'abandi bo muri Amerika Latine bagenda bavura kubera gukunda Yesu nabagakubitwa inkoni bakitabura bakaja ku musaraba bakababamba ukabaraba ngo yo barakunda imana bemewe kwishushanya na Yesu Kristo mu kubambwa bashobora gukora ibyo bintu byose badakunda imana kuko hari abashobora kwemera no kubabazwa umubiri ariko atarukundo ariko bakeneye kugira gute kwiyemeza imana canke babikoreshwa no kwiyagiriza imana iraba motivation ikavuga ngo ujya ntankunda ariko wahunda azagasaba ikigongo umugore wiwe imana ikavuga ngo urankunda ntarinze gutabagurwa watabagumenga yatanze ikiguzi kinini ariko hari abantu bashobora kubabazwa umubiri ariko bikabananira guca bugufi iyo tukubonye uja mu masengesho turashobora kwibaza gukunda imana ariko hari igihe uja mu masengesho menshi cyane ko hari ikintu urashaka kudekrosha ukeneye miracle ya ukeneye igitangaza cyawe be nayo masengesho n'amasengesho tujamo tubwira imana ama besoin twikonsakra kugira ngo imana igire ivyikosoye ariko kandi ndasenga ngo imana ihindure ubuzima bwawe utangure kuja mu masengesho apana kubera liste y'ivyo ugiye gusaba imana ariko kubera wumva ukumbuye intimité yawe n'imana ukeneye iyo calme ukeneye iyo consecration avuga uti mana ndagukunda mana ndagushaka ndashaka simfisi byo nshaka nshaka wewe gukunda imana bisobanura gukunda la personne de dieu gukunda imana kubera icirico kubera iciri kubera ukwiri uravyumva kuko hari n'uja gusenga cyane arondera ubushobozi bukoreshwa ibitangaza n'imana nukuvuga ngo amasengesho ashobora kuba afise impamvu nyinshi ariko ndiko ndavuga ngo ikintu kidutandukanya ikintu cy'ubudasa mu buzima bwawe nigihe urukundo ufite imana ariko rukumotiva ariyo moteur ariyo mpamvu yo gukora ibyo urikorakora byose ndamukunda point etre à la ligne haleluya nibande bamukunda bari ngaha vuga ni wenda gushaka ama ndagushaka mana ndagukeneye mana presence yawe irandyohera uravyumva umutima wanje uragukeneye ndagukumbuye ndagushaka uravyumva tureke akote ivyazoduha tureke abagabo n'abagore tureke igiceri na promotion ariko twibaze ikibazo mbega ndakunda imana iyo turi muri adoration ngaba bakaduha akajyo kuvuga ukwera kw'imana mbe warubizi gushobora kuririmba ni bangahe bemeza yanaje gushobora kuririmba kandi ivyimviro vyawe biri hanze ariko indirimbo kayiririmba mwami ndagukunda ndaguhimbaza akijya nimuzi ejo ari imbere yebashe ubere yegushima ubere kandi nuzi yarabimbari kandi ujya munuzi ajya nuzi ya Eric nakunda gutanga amakompli marinza ko barira ikintu kibari ico ko ntiyigirisha ubere eko basa turi muri eglise urasoka kandi ukagaruka ubere ukayibuka kandi ugasubira kandi ukagenda gato cyacwa mbega kandi hajya hanya ejo ntuze yambiye gute mbega hajya amafaranga zoya nta narimwe ibikogwa bitubwira intensité ya love ufise ibikogwa bira fossa piste yacu ariko iyo ukunda imana ako kajyura gasezisa ukumva kuronse occasion kare warurimba ndurujwigwa wagwenyene mu cumba cangura hantu uburaronse occasion yo kurongogwa ni na harmonie nziza y'umuziki uraronse occasion yo kuba hamwe nabandi ukavuga uti mana ukagwanda ukavuga uti mana sishaka ikintu kime kinsa masa sishaka kwiyimvira amadiri yanje yejo sishaka kwiyimvira ibitagenze neza hijya yejo sishaka kutwara umutwe wanje muri ibyo bintu byose mana akana kajyo kandi ndagomba kukwiyimvira ko mana urera no kurima urera mana uruwa grave uri mwiza ndagukunda ndagushaka mana ndagukeneye gose kurusha uko nari nsanzwe nzi ko ndagufise mana nkuza muri wewe mana gute ça va tu vas bien rero bantu b'imana ngenda babwire ngo agakiza udakunda imana karabishe sinda nakumva neza iyo kaja kuko upfana n'imana n'ibindi bintu nico gituma bamwe muri mwebwe tugenda tubabona rimwe na rimwe mwaka ikindi gitugiye tukababona mwazimye uravyumva kubera iki mwaka mwazimye amasengesho yose ya 40 juri y'imyaka yose warayabayemo umaze kuyabamwe imana ntigeze iguha umugabo kurakura imyaka irikira kujana uko imana itishura bika affecta horasio yawe n'imana hari abantu twahora tubona ngaha batasiba igikorana na kimbe bagikizwa vendredi baba bari ngaha jeudi baba bari ngaha ibintu byose bibaho barabikonsoma bagifise urukundo rwa mbere bafise igishika c'imana ariko uko imyaka igenda kugenda baronka ka deception kamwe imana idakiza urugo rwabo imana itaza n'igiceri imana idahindura abana babo imana itahindura bijya na bijya shwan 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 bakagenda bakazima ubu barazimye utaravye neza ugatangana no kugira umutima wo kugira gute wo guhinyura ariko babera ugasanga nibiki ni kibazo yuko cyukuri utigeze ukunda warabi imana mu byo yiteze ko kurusha kuyirabira muri sa personne bantu b'imana je gituma nakunda guteba ku bintu by'imigisha no kwicisha ibintu imana izoduha ndizera umugisha w'imana ariko nuko nzi yuko hari ibintu bisamaza abantu kandi bikadutuma dukundira imana icizoduha bene uyo muntu akundira imana icizomuha kensha badesu kandi kensha kazima kuko bumubeshe ariko tugomba kwigisha abantu gukunda imana no kuyatasha ku mana no gusherisa imana kuko abantu bose ntibazoba ba miliardere hariho nabazopfa mu misiri imbere batazoshika kure uravyumva nuko ngo mu buzima ahasi wacu bibiri twigisha kutahakunda iwacu ni mwijuru iwacu naho imana iri aha ni mwisi ivyaho byose bigize uku uravyumva nigihe kimwe nabigishwa Yesu yababariye ngo none nimwe ntimugenda abandi bose umusekaza atanga imikate baramubwira ati bega mwami we two kuva ko tukaja hehe kari we mukate w'ubugingo we two kuva ko tukaja hehe haleluya ako bacabaraza ati ukame mentre no yavwa base none twega bagukurikiye yego vuma turagukunda ariko kame mifuko tukira icu tubariye none yuko twagukurikiye imyaka yose tugaheba twara abantu binjize igiceri mu kuroba tugaheba tukaza kurikira ibintu by'imuhe mu kadozo babarovye babantu kandi conze umuntu aroba abantu ntabajya ntabafungura ntabagira brochette uravyumva kandi baraguha canke ntibaguhe bibava kingere bamerewe na mude yabo none gamana twe tuzosubira kubaho gute Yesu arabwiye ati uravyumva muzobironka incuro iyo verse twese turayize subiramo cyane haleluya incuro zingahe Ijana he mwijuru apa rero singeneye kunyigisha umugisha w'Imana kuko narahesagiye muri Kristo Yesu ibiri mwisi byose nibiyuzuye ni vyayo ariko ndakeneye kunyigisha ikintu kimfata kimfasha kubana n'Imana muri ahomoni kuko niyo source y'ibintu byose ubuzima bwanje bukeneye haleluya Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane haleluya amen reka ndangize mvuga gutya ababigishwa naho bamubwiye bakamukomporeza poeme ngo twokuva ko tukajahe Yesu yarigeze kubabwira ijambo rimwe ngo nabonye satani ariko arabarondera agomba kubagosora agomba kubabufa nimusenge kuko nabonye satani ariko arirahira kubaronka uravyumva ahanda agiye kubagaburira umutsima bambwiye ati none gamwigisha ninde ngaha aza kuguhinduka vraiment ninde aza kubakwa mutwereke tumubufe uravyumva mutwereke tumusakrife ninde aza kukugurisha ninde yo kubaho gukora ico kintu uravyumva ikindi gihe Petero abonye baje kumufata afata igisu acugutwe kuje kumufata aramucugutwe cwa ntimushobora kumukora ko ntimushobora kumufata ibyo bikorwa byose biri kurabira ababikwereka urukundo Petero akunda Yesu n'est pas mes chers amis sivyo gabantu bima sivyo Petero arashobora kwihanga abaroma bafise toute une armée agira tabare Yesu nagasukiwe uravyumva agira ne kore deliverance ya Yesu salamu gati Petero wewe wihenze adresse sinabuze ubuntabara ariko Petero ndamuravye ndabona ko akunda Imana kugeza umunsi umwe hazi kigeragezo kiza kutwereka nivo afise y'urukundo kuko nituzomenya kugeza gukunda Imana kugeza umunsi kigeragezo kizoza ku buzima bwawe sinzorabira urukundo kunda Imana mu bikorwa vyawe ariko nzorabira urukundo kunda Imana mu gihe cawe co kugeragezo kuko igihe cawe cyo kugeragezwa kiratwereka ingene ukunda Imana kurusha igihe cawe cyo gukora kuko ushobora kuba umukozi mwiza yatojwe indero yo gukora sinzoraba kubikorwa vyawe ariko nzoraba ibigeragezo vyawe bizotwigisha cyane ku rukundo ukunda Imana Petero ni muziko yihakanye Yesu uravyumva ariko pour la première fois Yesu agarutse amaze kuzuka mu bapfuye niho nshaka kurangiriza aza kubwira Petero ikintu atigeze ahagarara ko cyane igihe cyose Yesu yabanye nabigishwa biyo aje kuvuga ikintu atigeze ahagarara ko nabigishwa biyo ikintu Yesu atigeze ahagarara ko yaravuga ngo bavuga ngo ninde yaravuga ibiki n'ibiki yarabigisha ku bushobozi yaragira gute yarabigisha ku rukundo ariko akabigisha ku rukundo rwa bene data mukundane niho wazomenya ko murabigishwa banje mukundane akerekana urukundo ruri muri direction uravyumva no vuga iri vertical horizontal nigo rukundo yabigisha rero uyu munsi agira aze kubigisha urukundo ruri muri sens iri vertical uravyumva yakunda kenshi Yesu kuruvuga avuga horasi wowe na papa wiwe ariko cyane atabivuga ko nabigishwa biwe uravyumva aje kubaha kubasanga ahantu bari zunguruka muri Yohani kice ca 21 guhera ku murongo wa mbere niho ngiye kurangiriza bona sifwe sana Yesu ashimwe cyane haleluya nico gituma be nibi bintu y'abantu babitahuye harabantu muhora mubona bapungukiwe mukabona bagabanutse ukibaza ngo shanga uje umuntu ntagishuhi imana ukabona umuntu yahora akorera imana cyane aho gasanga uko gukorera imana cyane yagukora kugira ngo bamubone canke bamwemere canke arondere icubahiro ariko imana yamugenderera ikamutahuza motivation yuko impamvu yiwe atariyo yabiheba tukavuga uje umuntu yahora akorera imana cyane ngo ariko yaraguye oya ntiyaguye nihagikizwa kuko amaze kuhometa nkoze impamvu zamutera kubikora aciye abihagarika kuko ntagishaka kubikoreshwa na za mpamvu ubu ni yasubira kubikora zo bikoreshwa n'urukundo mu gihe ikindi gihe yabikoresha n'izindi nyungu ariko kuko Imana imaze kugura amaso yiwe arabihagaritse nico gituma shengero ry'Imana ndagomba kuba avertisa kuri iki kintu ntimukaba abantu baca imanza ndavuze ngo ntimukaba abantu baca imanza Imana arangira ibintu bwo kumviriza abantu benshi no kuganira n'abantu benshi Nasanze umwana w'umuntu ni wa grave ni mwiza araryoshe ariko umuntu kenshi utamwumvirije ntuzotahura igituma ameze uko ameze rero ibintu byose ujija ku muntu birabiye hanze urashobora kuba uri kuri ihenda mu bakizwa no mu baporoti turi mu bantu ba mbere bahuta kuvuga abantu no gukritika abantu ngo mesha kuba muzaifu kandi mumbabare mvuga iki kintu gatoya si kintu imana ntahuje kubera ibintu by'impuhemu ni kintu imana ntahuje kubera toujours éducation igihe nakizwa nakizwijwe ntakunda abakizwa ariko imana inyifatiye ukwaye ariko ikintu canshotse ntangwe kwinjira muri église ikintu cambere canshotse nukubona ingene mu bakizwa hari ubusutwa bwinshi ico kintu kiri mu bintu byanshotse kuko jewe uburyo narinararezwe nta busutwa narinze rero kubamenya imana nari nzi uko abantu bakijwa ari abantu baba parfait ariko kwinjira muri community y'abakizwa ugacusanga niho hantu hari ubusutwa niyo muye no mu Kristo mushasha nkabona idealiza y'eglise nico gituma ngonda kuvuga ati nta eglise nimwe iri parfait ndatinyira umuntu agikizwa kuko yibaza ko aje muri community y'abamarayika kumva ugasanga araje muri community y'abantu buzuye ubusutwa baboze banuka amajambo nukuri iyo ngeso iragahera mu izina rya Yesu Kristo. Rimwe na rimwe mpora nibaza ko impuhemu y'ubusutwa ishobora kubiva kuri toya shomaje. Kuko abantu iyo badafise iyo baja n'ivyo bakora vyinshi bakagira amasaha menshi yo kwicara. Bamera nka Dawidi atanguye kuraba umugore w'abandi ko atagiye ku rugamba, bamenya nka Eva atagiye kubikorwa vyiwe akaronka umwanya wo kuganira n'inzoka. Iyo abantu bafise umwanya mwinshi wo manya babupfishamo byinshi kurusha uko bahungukira ariko abantu bariko bariruka mu buzima ataharushe ahenuka yahwereye akeneye juste yoge canke yoze ivyomba ryame wo muntu nakufise umwanya wo kuganira ingene ntuze yari yambaye couleur kandi ijya mu nzu yambaye ijya kanzu na nakariya yambaye hijya yeje ariyo yamuhaye canke yuko ari kanzu yafashe deni kwandaba ngo bavyanarize kubera nta mwanya bafise nta mwanya afise wo kuja muri ivyo bintu afise umwanya muke mu buzima awufokariza kuvya kwiye gukora kandi ararushe ariko iyo abantu bafise shomaje nyinshi bagira na bavardage nyinshi ico kintu rero caranshotse mu bakizwa niyo defo ya mbere mu gakiza inshisha iyo mbonye umuntu afise ubusutwa ndagukasa ukavuga ko ndumupagani sindagisupport ico kintu kandi no ngaha muri eglise murabizi nta munanzanira amajambo ngaha muri eglise nta ka groupe k'abantu banzanira sinkeneye umuntu wese aramfise ko akse kandi sinkeneye ko tuvuga ibintu by'uburofa canke by'abandi ntidukeneye kuko nimba ari kintu cambere satana akoresha mu kwica no mu gusambura ebien niyo minwa isongoye nuko bibiri tubuza gutukana nivyo abantu bimana hari utuno duto hari ibintu ukora kuko ariko wamenyereye tu wamuvuga ariko ntuzi ico ari cyo usohoye umuntu muri eglise agaheba eglise kubera amajambo yawe ntuzi ico ukora iyo udetwije ubuzima bw'uwundi muntu kandi wowe uri isoko ry'umugisha ako ivyo nabigiyemo gute ntibiri muri sujet yanje ndagarutse ku murongo wanje nariko ndashaka gusoma Jean chapitre 21 amen watsikobera binantangaza muri eglise yo nsanze hari abantu bafise udukonfiga muri eglise kaca numva ngo nakana nakagoba amazi iminsi batavugana ngo baravyimbiraniye ngo barashwanye Jinga chani wazo nuna wovan mukasangu mara riri imba wondara vugu butumu wondara rongo ibiko wondari muwa mama wondari hehe ibyo bintu bikunda kuba muwa mama desole urabyumva urabyumva mukasanga abantu baracomoranye ariko bagahurira mu bintu by'Imana reka ndakubwira ikintu kimwe mu buzima imyaka mbayeho ndongoye life cent imyaka irakwiye 12 ans sindashwana n'abantu dukorana sinzi nuko noza kuri podium ngo ndabigishe nzi ko mfitaniye conflict numwe canke twashavuriraniye numwe muri bajye byongora kuvuga nofuma ndeka nkaho uyu ndakavuga kuko si nkonseva yuko ibintu by'Imana ushobora kubizana mwayo ma forme ya impurité ariko ni byabindi nyene iyo udakunda Imana nibi regura ningendo baho mu buzima ningendo banaho nabandi byose byo bakiye mu rukundo ufisaniye n'Imana kuko urukundo dukunda Imana ruradutera kwikosora no kwihana silofo uravyumva siko abantu b'Imana ubuso twaburagahera mu izina rya Yesu Kristo kandi nimbura umukozi wo ngaha muri Life Center kwa ofise ibikorwa urimo cyangwa ukaba ufise icujejwe cyacu cyose wewe kuko ari wewe mukuru w'abajya bicaye inyuma uravyumva please nimba ufitanye aga conflict n'umuntu nimukavuge ko birimo benefice uri kurasenga Imana ngo uko akaba abakizwa akabasha abakizwa rimwe na rimwe turi peuple iri danger twigishwa kwizera kwinshi tugafata ibyo Imana ndafashe bwiza mara turafashe igihugu ku bwawe turugaje amadayimoni uri kugaza amadayimoni externe aya gukontena à l'interne atari maîtrise gute yo ni tricherie gute we exercer autorité hanze itari valable in you ubushobozi bw'umuntu n'ivyica umuntu nibimuvamo nuko ngo nimba muri we upfuye kandi uboze ntushobora no guhindura environnement nico gituma gukurikira imana bidusaba gupfa gupfa bwiro mushati guhera bona sifesa yesa ashimwe cyane nimba wemeranya nandi ko dukiye kwihana ama conflict dufitaniye uvuga uti amen hari abantu usanacitse n'abatekinisi ugasanga yicara muri rya kote ariko kubera yashwanye nanaka hari nabo mpora numva ngaho usanga abagore aba udukobwa tuba twari abagabo dusegera nga uravyumva aka gaca yiyaranja ukicara hajya akicara ugasohokera muri rya entre agasohokera muri iyi binakenewe agahindura eglise kuko biramwenerva ingene uza gutamba imbere uri umuhabara w'umugabo wiwe wa mukobwa ukaduhombesha abakristo tutananiwe kubarera no kubagaburira ariko bakadukurikira kuri internet kubera ububandi bwawe ibyo kwa vone bibi bona sifesa ndangize nsoma uyu murongo kandi mumbabarire kuvanga gatoye hanyuma yivyo verset 1 chapitre 21 ya Yohana hanyuma yivyo Yesu yiyereka abigishwa mbere rwose ko abantu batubwira ngo yego narabonye ku mafoto ya Life Center ngo nakasengera iwanyu ngo sinzoza yega muraduhombeshe abantu b'Imana Eglise yacu ari kubigereza hariya anya. Ariko kandi harabatazoza kwa rusengera aha. Genda kwe. Araba Christophe mutakaza. Ariko kandi nditukabatakaze ko turacizeye. Urukundo rw'Imana ruradusunika, ruratugobera kukubwira ngo change your life. Uravyumva hinduka. Okay, hanyuma y'ivyo rero. Yesu yereka abigishwa biwe. Ukundi gusha ari ku kiyaga cy'i Tiberia kandi ubujyo yiyerekanye nubu Simoni Petero na Toma ariwe hasa bari kumwe na Natanayeli w'i Kana i Galilaya na bene Zebudayo n'abandi bigishwa babiri Simoni Petero abwira ati ndagiye kuroba nabo bati natwe turajana nawe barikora batambukira mu bwato muri iryo joro ntibagira ico bafata umutwenzi ugitambika Yesu ahagarara ku musenyi ariko ahigisha ariko agira gute ariko abigishwa ntibamenya ko ari Yesu nuko Yesu arababaza ati Van. Hari cyo kujya mu fise ahari mu gatondo petit déjeuner. Batoya arababwira ati ni muterere rusenge ibujyo bw'ubwato. Muraronka nuko baterera ntibaba bakibasha. Kugira gute kurukwega kuko ifizari isinze. Wa mwigishwa Yesu yakunda abwira Petero ati no mwami Yesu. Simoni Petero yumvise ko ari umwami akenyera impuzu kuko yari gusa araheza yikubita mu kiyaga ariko abari hafi y'umusenyi hari nk'intambuko ijana bakwega urusenga rurimo ifi bafashe imusozi babonaho umuriro w'amakara n'ifi zigize gute zigiteretse ko n'umutsima Yesu arababwira ati nimuzane ifi kuzo muhejeje kuroba Simoni Petero aja mu bwato akwega urusenga imusozi guzu ifi nini nini ijana na mirongo itanu na zitanu kandi naho zari zingaho zicyo urusenga ntigwacika Yesu arababarira ati nimuze mujye ariko mubigishwa ntihagira utinyuka kumubaza aturinde kuko bari bamenye ko ari umwami Yesu Yesu araza yabira umutsima arawumanyura ku murongo wa 14 ubwo bwari ubugira gatatu Yesu yereka abigishwa biwe verse 15 ndashaka mushire attention kuri verse 15 nuko barangije kujya Yesu abaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yona mbega urankunda kurusha nawe ati ego mugenzi we burazi ko nkunogera aramubwira ati ahura cankeragira intama zanje yongera kumubaza ubugira kabiri ati Simoni mwene Yohana mbega urankunda nawe ati ego mugenzi we burazi ko nkunogera aramubwira ati raba intama zanje amubaza ubugira gatatu ati Simoni mwene Yohana mbega uranogera Petero arababara kuko yabibubajije ubugira gatatu umuga uranogera aramwishura ati mugenzi meshani uriza maneno mingi meshani uriza sana ebana weho sasa rero mugenzi wowe urabizi byose rero urazi byose urazi ko ndagukunda cyane ndagukunda apre tusige neye kukwishura wowe urazi ko ndagukunda cyane ko ndagukunda kandi naho wabimbajije ni kuba byumva urabyumva urabyumva urabona abantu b'Imana uyu munsi ni nkuko nawe no kubaza Christian urakunda Yesu urabyumva ah urakunda Yesu ah Eric Anick uramukunda ariko ndashaka kurangiza mvuga gutya naho ntarangije iyi suje nshaka kuyibandanya ejo ndashaka kurangiza mvuga gutya Yesu ashitse kuri Petero amaze kuzuka Yesu atahura yuko ikintu agiye gukonfia nka mission Petero murazi ko Petero yasa nk'uhagarariye ishengero rya Kristo Yesu amaze kugenda mu ijuru Yesu ararabati responsabilité ngiye guha uyu muntu ntayishobora gukora ufise ikibazo cy'urukundo mu yandi majambo nta muntu ashobora kwa partena nta muntu ashobora gukurikira Imana nta muntu ashobora kugendana n'Imana muri iri zuba muri ibi bigaragezo muri izi ntambara ntushobora kuja kure mu mana ntushobora gutera intambuko mu bigaragezo no mu myambi satana dutera no mu bitero by'umwansi no mu bitubuza kuja mu nzira z'Imana no mu bitubuza gusenga no kuba mu ijambo ry'Imana nta muntu ashobora ku resista muri uru rugendo rw'agakiza kiretse gusa wa wundi akunda ndakeneye kwibaza kubera ko Yesu yarindiriye kuzuka aze kubaza Petero ngo urankunda Petero yanye ari persuade ko akunda Yesu ntacho bazokugira tuhari eh ninde azogutwara oya sha natwe tuzofuma duhapfira wewe ariko Yesu akavuga ati ndababwire mwe nimusenge kuko Yesu yaradisehana akavuga ati wewe uri emotionnel ariko urukundo rwawe ntirurashika ahantu ushobora kwisacrifice pour moi rero reka ndakurindire kuko abantu b'Imana hari ibintu byinshi Imana itazokubwira kuko hataragera kubikubwira Getro Simani guha information ingana na capacity yawe yo gutahura. Yesu ntiyigeze konfronta ku bijyanye n'urukundo Petero gusa aramubwiye ati wowe inkoko itarabika gatatu zo nyihakanye trafo umaze uratera induru nyinshi cyane kwavuga ngo uramufana wanje ariko wowe uyu munsi n'izuba ritaraza uzomaze kunyaka gatatu niba ko Petero yaciye aja kuri kato oya sha oya jewe oya sha wowe ntunze abonye baje kumufata cavuga atego ngo ndamuherekereye umugabo ndamuherekereye agore azarivugisha ngo ndamereke ko jewe rero omba omboka ngo nibararirago ngaha anyi igisucwa amarasa rasese kako bamukorako nimwe ko aciye araba Yesu aheje gucugutwe wabonye jewe abyumva urabona kwizigira inkomezi zabo abyumva ko Yesu aramwihorera inkoko ibise gatatu uravyumva ndibaza ko Petero wenyine ebana arifuka na jazz kwatisha yari yabimbari kandi kubera iki gitibe giciye kimaramara twaje ibintu byose ndabihevye edaye aca genda kwirobera asubira mu yundi mwuga kuko ga abantu b'Imana iyo utatewe n'urukundo gukurikira umuntu ibihe bizogutitura kumbure Petero arakunda club ya Yesu reka club ya Yesu ni ya grave kuba muri team ya Yesu niyo yari kuba ringa bujumbura yose ari kubisengera kwa Yesu kubera iki umuntu agwiza imikate umuntu agira gute biroroshe kumukurikira ariko kandi Yesu yari bazi ikibazo begi club yanje ni yamera nkiciye muri fayita abantu bazoshora guhagarara Yesu yarabaraba akavuga ati bega abantu barankunda bikwiye kubujyo bohagarara nanje Yesu ni ipoza question en fonction yingene bahevye bakamukurikira. Yesu ni ipoza ikibazo en fonction ngene bahevye imijyango. Yesu ni yabirabira mu guheba ubwato, ni yabirabira mu guhaguruka no gukora, ni yabirabira kugenda ibisagara. Ibyo byose twarashobora kuraba babigishwa tutabigishwa na ba grave. Ariko Yesu yari convinced yuko babigishwa hari ahantu batarashika. Igihe umuriro w'urupfu waje, umwe wese afata inzira yiyo. Kubera entreprise yaheje guhomba. Ariko Yesu aje kuri Petero ngo ati Petero urankunda. Petero ati yego ndagukunda. Ariko ndabona ko Petero adasubira kubivuga n'ama autorite kuko yamaze kugira igafe. Uravyumva? Petero urankunda? Yego. Ragira intama zanje. Kasubira kara Petero. Urankunda? Bo. Yego. Ragira intama zanje. Petero urankunda? Ah. Ibyo byo byose uyu muntu abazi ikibazo gatatu nuko atari isuri na response yanje reka rero ndamwisho none we ntubizi wowe byose urabizi wanzi wamaze kunsoma wambonye ko ndi vide urabyumva ariko ndagomba kuvuga ngo Yesu nimukore ko ati igikorwa ngiye kuguha ntushora kuzogikora kiretse uri motive n'urukundo kugira ngo nkurikire kugira ngo nkorere kugira ngo ukorere abantu banje kugira ngo ugaburire abantu banje kugira ngo uje inyuma y'intama zanje kugira ngo ukurikire iby'ubwami bwanje ko mpemu yarazo kurongora kose ntabyo uzopfushoboye kiretse gusa nimba nkunda absence y'urukundo izokubuza kuba qualifié kubyo ndiko ndaguhamagarira ariko asanga nkunda ico cose kizokuza imbere uzogisirumonta nimba ari n'urupfu mwibuke ko Petero amaze kuhaguruka n'ukuzuzwa muhemu yera n'ukwakira ico Yesu yamubariye igihe bari bagiye kumubambara bavuze ati ntimumbambe nk'umucunguzi wanje je munyicurike tu kuko sindi dinye gupfa urupfu rwiwe uravyumva ariko kandi tubona acte des apôtres aba bantu babaye abantu bari consacré ariko Yesu azutse yabahaye urufunguruzo rukomeye nutankunda ntushobora kuzoshitsa ubugombe bwa data nutankunda uzoshobora no kwemera ko muhemu yera kurongora akakutwari yaja hose rero ikibazo cyo guhaguruka no kugwa kwawe cugariwe mu ijambo rimwe mbega urakunda Yesu kuko reka ndakubwire nimba wamukunze umusaba ibintu amaze kubiguha n'utuva raison yo gusubira gusenga kuko amasengesho yawe yose yagizwe no gusaba none yaguha ibyo wamusabye mbega uracashobora gusenga no birakugora gusenga kuko wowe horaso yawe n'Imana wayikultive en fonction y'ibyo ushaka kwiguha ariko nimuze tugera ahantu tuvuga ati Imana ndagukunda amen ndagukunda juste wewe felicitations ahugendera modoka nziza toyo burofa felicitations twakubonye hanana reka ndangize mvuga gutya Abraham yarakunda Lot kandi Abraham yarakunda Imana Abraham amaze kubona ko Loti ari obstacle ku rugendo rwiwe rwo kuja mu by'Imana ikiramuhamagarira. Abraham aradesida guheba son neveu ari we Loti aramwitandukanya ko. Aramubwira ati Loti reka tuvane. Yaramukunda kandi yarakunda n'Imana. Ariko kandi mu rukundo akunda Loti amubwira ati hitamwa ahuja ahuza guhitamo jenza gufata the opposite way. Uravyumva? Loti nawe kuko akunda ibintu arabi kibanza cize kirimo verdure aravuga ngo je hajya niho ngiye kuko nzorima nzogira gute kandi mfise ubusho inka zanje zizoronka aho zirisha je we ncago ihajya Abraham ahitamo gufata hadasa neza kuko ikibazo ciwe na indicateur ya ma valeur nibifatiye kuri shwa y'ivyiza n'ibintu ariko arabona ariko indice ya ma valeur yiwe ifatiye ku rukundo akundana n'Imana yofuma afata inzira ija mu bugaragwa ariko akamatana n'Imana kuko yaratawe yuko ikibanza atari wo mugisha ariko umugisha n'urukundo afitaniye n'Imana niyo yamuhamagaye niyo yamubwiye amasezerano nihambaye ico ntandukana n'Imana cyose udacura kucide bahasa haleluya binakeneye gufata amamiete canke gufata le choix le moins bon ndashobora kwikora ariko nkagumbira Imana kuko ico ntakwiye gutakaza et bien c'est mon Dieu nico gituma ndangije ndakubwira ka muntu w'Imana va muri crise y'urukundo iga gukultiva urukundo rwawe n'Imana uri kurasenga iga kubwira Imana ukuyikunda ubuti Imana kuza urukundo rwanje Imana ndashaka kwiyumvira kuri wewe 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 nihaza ibintu bigusamaza bikwereka ibyo ukeneye uti satani ibyo nkeneye yavuze ngo ndamwitwara reke n'ubwami bwiwe bisigaye zobinyongera sishaka kubisamara ko ariko Imana urinde wewe mbega Imana ntahuze ico nshaka ko mbega Imana amasengesho yawe ikaba seance y'urukundo apa ni ibintu byo gumura bisaha ngo naremere Imana isaha imwe ngo Mana rengo ngo umwanya ngo turageza aho dusengera abarongozi bacu mana ndasenga ipasteri wanje ndasenga nabo bakorana ndasenga n'imana minsi najya Yesu Kristo bakoze mana batuye ngo dusengere n'abaturongoye mu gihugu mana ndasenga mukuru w'igihugu ndasenga n'abamufasha mana ndasenga bose ndasenga igihugu girira neza mana minsi najya Yesu Kristo baratuye ngo dusengere haya honye niyo prière yawe ndarushe kuko muri prière ni conversation ni gira formule mwemu yaragomba kwinjira muri prière akayikonduiza mutegereza kusengera ya liste yose ariko uko muhemu yera kurongoye ni kuza kugira gute ngo umwanya w'amasengesho waheze nawo ntasengeye ngo akazi kanje ngo arageze basha ngo ntasengeye databuja kandi amfata nabi naho biri kuri liste yawe bireke nimba wumva ku mwanya waheze kuko kubimansiona siko kubisengera ariko uhoraho yabibonye n'imbere y'ukuvuga yabibonye ivyo yagushize ku mutima nivyo biri important reka gushira muhemu yarango mushire ku imigozi umurigote reka muhemu yaragumane liberté ha mu mureka controle amasengesho yawe niba murekaga controle amasengesho yawe gusenga nti byose yakurambira amen amen ndarangije rero ndakubaza urankunda apana jewe wewe urankunda umva uyu munsi kimwe mu bintu byakuzanye ngahari ngene ukunda Imana umva uheruka no kucimvira ko amen mwicaye fata ukuboko kuwo muri kumwe dusenga Imana haleluya 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 washaka kuburasenga reka numvijwe iyo umuntu wese muri kino kibanze haleluya vutse Imana nyongera kugukunda Imana ndashobora kuba ndagukorera ndashobora kuba ndakubwira abandi ariko Mana ndakeneye unyongere kugukunda Mana ndakeneye unyongere iyi passion yo gukunda wewe haleluya urashobora kuba ukunda ibyanditswe kurusha gukunda Yesu urashobora gukunda ibihari bya Bibiliya kurusha gukunda Yesu urashobora kuba ukunda community life center kurusha gukunda Yesu urashobora kuba ukunda chorale yawe kuko mwabaye abajama kurusha gukunda Yesu urashobora kuba ukunda groupe yawe ya protocole canke ya intercession kurusha gukunda Yesu biroroha ko hari ikindi kintu kiza kikakwandukira kikagutwara attention yawe ariko l'important uyu munsi muri kino gitondo ushase guhagarara ko ivyo twasanze muri community ni inyongero ni inyongeza Imana yaduhaye kiri important ibyo turiko turakora byose ni Yesu agomba kuba ari we ndashobora kuba nkunda kuvuga ubutumwa bwiza ariko singomba gukunda kuvuga ubutumwa bwiza kurusha uko nkunda Yesu singomba nkunda gukunda ibyo nkora kurusha uko nkunda Yesu ngomba kumakinga sure yuko iminsi yose mu buzima bwanje urukundo rw'Imana ugo ndayikunda ariyo iri sans au centre ariyo au centre ariyo au centre ivyo bizokugabanya ama crise ivyo bizokugabanya kudendebuka ibyo bizokugabanya kuzima ibyo bizozana constance mu buzima bwawe kuko urukundo ntirutituka urukundo ntirunanigwa urukundo ntirudohoka hari abantu benshi batanguye amafondation hari abantu benshi batanguye ibikorwa byinshi bibuka babo bapfuye abo bakunda hari abatanze amafaranga ku mahosherche kugira ngo barondere imiti bagira amadecouverte y'imiti bagakonsakura ubuzima bwabo kubera umwana wabo yishwe n'indwara kanaka bagahagurukira koze yo kurondera umuti wa kanser kubera umwana wabo yishwe na kanser urukundo rukabatera guhereza amafaranga guwo mwana urukundo bakunda uwo mwana rugatuma bashobora gukiza abana b'abandi benshi kuko bahisemo gutanga ibyabo kugira ngo babigire koze imana iravuga ngo kuko urukundo yakunze abari mu isi yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose ntibapfere urukundo niko rwatubye uyu munsi je nawe turi mu bwami bw'Imana Yesu ntiyaje kubera ari umuhinga Yesu ntiyarongowe n'ibikorwa Yesu ntiyazanye no guprova Yesu ntiyagarukanye ntiyazanye no kuimpressiona papa wiwe kuko yarazi ko ari uwiwe kandi ko amukunda ariko icamuzanye n'urukundo urukundo ni moteur urukundo ntakiruhagarara imbere urukundo rufise inkomezi kurusha urupfu urukundo ruruha umuntu kurengera ibintu byose nico gituma urukundo ari igomba kuba motivation impamvu yacu yo gukora ibintu byose impamvu yacu yo gutanga amashikanwa agomba kuba urukundo dukunda Imana apana urukundo dukunda igereza yacu impamvu yacu yo gusenga agomba kuba urukundo dukunda Imana apana urukundo dukunda inyishu z'Imana impamvu dutera kumuhimbaza agomba kuba atari urukundo dukunda indirimbo n'amamelodi no gukunda slow canke adoration ariko adoration yacu igomba kuba motive n'urukundo dukunda Imana ikintu cyose dukora ukuzinduka kwacu ukuza mu masengesho ejo kwa mbere niwaza kwa kabiri niwaza gusenga muri indwi urungikwe n'ugo rukundo urukundo ntiruneshwa ntakiruhagarika ntakirubloka ntakiruhesista kandi iyo umuntu akunda ashobora guca mu rupfu ashobora guca hose iyo umuntu akunda ashobora gukora igikorwa abantu bakakiryohererwa ariko n'Imana ikakiryohererwa kubera unezereza abantu gusa yokora ibikorwa gusa ariko unezereza Imana agomba gukora ibikorwa bihumetswe n'urukundo akunda Imana aha ni idini gicira umuntu wese muri twebwe kuko idini riguha kuba familiye no gukunda ibikorwa no kuba ponctuelle no gukora ibintu byose neza nk'umuntu ari discipline ariko ofon atarukundo fise mbega urakunda Imana muri kino gitondo mbega Alain urakunda Imana muri kino gitondo mbega Jacqueline urakunda Imana muri kino gitondo mbega Iget urakunda Imana muri kino gitondo mbega Alice urakunda Imana muri kino gitondo mbega Jean urakunda Imana muri kino gitondo urukundo rw'Imana rurahari niwe akunda Imana mukanakundana izo gushoboza gukunda kuko nayo ni rukundo izo guhumekera uzogira urukundo ushobora gukunda abandi igikenewe gusa ukeneye gukunda urukundo rw'Imana ruzoguha place muri community urukundo rw'Imana ruzoguha ikibanza mu bantu urukundo rw'Imana ruzoguha ikibanza urukundo rw'Imana urukundo rw'Imana ruzohindura ubuzima bwawe reka kumbwira ngo yangango biragoye ngo aho ndi biragoye ngo muri iminsi biragoye oya ntibigoye ariko kandi reka turevise urukundo rwawe na leta yago mbega ugeza he gukunda mwami Yesu ndasenga ishengero muri kino gitondo ma mana abantu baratende bukwiye mu rukundo ma abantu mana mu ijuru baratewe kubijanye n'urukundo rwabo ma mana mu gishingo cyo gukunda mana haje ibindi abantu bakunda abantu bagakunda community abantu bagakunda reputation abantu bagakunda icubahiro abantu bagakunda consideration bafise mu bana abantu bagakunda ibindi bi mana ego bifise ishusho y'ivyawe ariko mana uravye inyuma ntibifise ishusho y'ijyawe kuko batubwiye ngo naho twovuga indimi z'abamarayika tukavuga n'iza abantu bose naho twogira ubwenge bwose tugatahura amabanga yose tukagira ihishurirwa ryose naho twotanga ibibiri yacu tugaturigwa naho twotanga ibyacu byose tukabihaboro atarukundo birashoboka mana ko twahushije l'essentiel birashoboka mana ko twahujije urukundo tugukunda mana nico gituma mana nzanye ishengero ryawe mana yo mwishuru ndazanye ishengero ryawe rya Life Center ndazanye ishengero mu gihugu cy'u Burundi ndazanye ishengero mu isi hose aho riri mana ndasenze mana ngo uhesoho iki kintu mana uhesoho iki kintu benshi bagikizwa baragukunda nta intere barondera nta bintu bashaka bari bafise inyota bafungura ico bagaburiwe cyose bambrasa avec innocence kintu cyose kibaje ko uko baragushaka hariho nabatigeze bagira experience yo kugukunda kubera bakuriye mu muco w'ivyagakiza bakuriye mu mujyango usenga ntibamenya ryari binjiye mu gakiza imana yabo bayibona nk'imana y'abavyeyi ndavuze mana yanje muri kino gitondo Kristo 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 Restore, Seigneur Jésus. O Seigneur, mon amour, comme ni je guida, O Seigneur, tu m'as vu le recours de Guéman, vu le recours de Guéman. O la choc, ou à la foule, la choc, ou à la zimangan. Musengero ti restora. Namabarinzi, Musengera, ni Musengero, Monicome, Muti restore le recours de Guéman. Souvenir du recours de Guachumana Curio. Souvenir du recours de Guachuman. 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 Souvenir du recours Mana tugukunde wewe tugusherise Dawidi yaravuze ngo muhoraho mana yanjye ndagukunda eh uhoraho mana yanjye ndagukunda mana dushoboze kuvugira ijambo muri kiro gitondo tuti uhoraho mana yanjye ndagukunda mana twongere kugukunda mana sananura urugo rukundo rwasambutse bagarira urugo rukundo mana gwavangiwe hari deception yaje mu buzima bwawe hari ibyo imana itakoze hari ibyo bakuvugishije ko bitabaye hari ibyo wari wizere bitakoretse kandi byaratevye hama bizana kubabara muri wewe birakononera ariko reka gukize arazi ikigukwiriye arazi ikikubereye kubera aragukunda kubera aragukunda yagushushanyije mu kiganza cye aragukunda aragukunda bega uramukunda muri kino gito mana ndasenze ngo restore ico cumba mana ndasenze ngo restore intimite yawe n'abantu bawe mana ndasenze mana ngo abantu babasuye kukuryoherwa kumva ijwi ryawe no kuba muri presence yawe no kuba hafi yawe ndasenze mana ngo abantu bagarukane uwo mutima ndasenze mana ngo abantu mana bakureho ibishobora kubahenda mana bikabatera kwibaza ko ari iby'ubumana ariko atari iby'ubumana Mana mwana mwijuru agakiza kacu n'urugendo rwacu mana tugendere muri iyo authenticity muri holaso yacu na wewe oh restorama 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 ndagukunze kuko wabanje kunkunda
ndagukunze
kuko wabanje kunkunda ukanyigura ku giti Gorogota
ukanyigura ku giti Gorogota
undi amahwa Washobora kubyaguruka mu ntebe yawe kurangiriza hamwe muri indirimbo byaguruke mu ntebe yawe naho na gukunda gushika naho nzopfira iriho naho nzopfira ihumeka sinzobura kugushima iyo nzoba ihumeka sinzobura Ah
조쿠와 조쿠바리랑해 조쿠바리랑해 나호 나이니 나이 대세 구구구나
마세리나 시카무르고 과다 타루리 모야 마세야 두테부리라 도사니 주기 야우 무기르티 나시 무르고 과다타 할렐루야 루리 모야 마세야 두테부리
모야마수야
소나 소나 미베요
소나 미베
이요가 사웨 사웨 디리방 Bye.